Serem uns moments de cortesia. Abans de començar la roda de premsa...
Before we begin the press conference...
Leo Messi vol dirigir-vos unes paraules.
Leo Messi would like to give a few words. And then we'll begin the questions.
Per mitjà, dieu el vostre nom...
Kushika kuri uyu mwanya inkuru iguma ivugwa hose mihora yose ni inkuru ya Lionel Messi kuva muri Barcelona. Lionel Messi rero ubu rero afatwa nk'umwe cyangwa se afatwa nk'intwari ya Barcelona, afatwa nk'umwe mu bantu bakomeye cyane bari bakunda Barcelona. Amwe mu majambo Lionel Messi, kwanza turajya mu majambo Lionel Messi yashikirije ku munsi wejo muri conference de presse cyangwa se mu kiyago Lionel Messi yakoranye n'abanditsi n'amashamakuru, yavuze amajambo agishika kwanza aho nyene acinjira bagenzi biwe, abakinyi bagenzi biwe baramukomeye amashi, abasanzwe bamuserukira, abasanzwe barongeye umugwi wa Barcelona baramukomeye amashi. Benshi bavuga ati Lionel Messi uri intwari, baramukomera amashi. Eka baravuga bati Lionel Messi n'ukuri uravye urukundo yarakunda Barcelona n'ukuri ari intwari. Amwe mu majambo rero Lionel Messi yagiye arashikiriza ku mbuga ngurukanabumenyi bwiwe, amwe mu majambo yavuze ati jewe n'ukuri ndababaye cyane kubona uyu mwaka mvuye muri Barcelona, kandi nari ndifuza kuva muri Barcelona mu mwaka uheze. Ikibazo rero kigira ingaha kushaka uno mwanya, mbega Lionel Messi bagiye kwifatanya na Neymar Junior hamwe na Kylian Mbappe muri PSG cyangwa se mu mugwi wa Paris Saint-Germain, niyo mahigwe menshi bayata kwa PSG cyangwa se Paris Saint-Germain. Kuko bavuga bati uko biri kose Messi avuye muri Barcelona agiye muri Paris Saint-Germain ntibiravugwa official, ariko Paris Saint-Germain kushaka uno mwanya nabo nyine bamaze kuvuga yuko bari tayari kwakira Messi, nivyashi Messi akaza mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Nibiraje menyekana rero ko ariyo agiraje nimba agiraje yo, kuko benshi impamvu baguma bavuga yuko agiye kujya muri Paris Saint-Germain ni ubucuti bwari hagati yiwe ya Messi hamwe na Neymar, n'inshuti magara n'abantu bavuga yuko bari bamaze iminsi babona yuko bafitanye ubucuti bwa hafi cyane. Messi rero yari yakoze ikintu cy'ubutwari, yari yakoze ikintu gikomeye cyane, aho benshi bakunze ingingo yakoze, eka benshi banashimye cyane ingingo yafashe yo gusezera neza no gusezera neza umugwi we. Mu byatumye rero Messi asezera umugwi wa Barcelona, si imvo zamuvuye ko, ahubwo ni imvo zavuye ku bategura amahiganwa La Liga cyangwa se umugwi n'umugwi wa Barcelona, kuko amafaranga Messi ahembwa cyangwa se amafaranga yasabwa kugira Messi agume muri Barcelona ni amafaranga menshi cyane, byasaba yuko umugwi wa Barcelona bagurisha abakinnyi bashaka kuri bane cyangwa se batanu kugira baronke amafaranga yo kumugumana Messi mu mugwi wa Barcelona. Ikiro ni ikintu kitari gukunda, kuko uravye ubutunzi bwa Barcelona muri iki gihe ntibwari bwifashe neza ugiranje n'imyaka iheze. So yaramarira yaramaganya ku bakinyi ba Barcelona, eka no ku bakunzi b'umugwi wa Barcelona muri rusange, ariko Neymar yaberetse yuko abakunda kandi abafise ku mutima. Eka namwe mu majambo yashikirije, amwe mu majambo yagiye arashikiriza ku mbuga ziwe, yagiye aravuga arajambo yavuze rikomeye cyane ati this is not a goodbye, just a see you later. Ati jese vuze gusa ngo tuzosubira cyangwa se ati ndabasezeye bye kabisa ko ngiriye ko, ariko mvuze ati ndagiye ariko tuzosubira. Visca el Barça ururimi rw'uyu wabo. So aya ni amwe mu majambo rero Messi yasezeye abagenzi biwe muri iri joro, ku munsi w'ejo yasezeye abagenzi biwe, eka n'amarira n'amaganya adasanzwe. So iyi niyo nkuru rero iguma ivugwa ku ma reseaux sociaux hose yuko ingene bamusezeye bose rero baguma bibaza ati Neymar bambe Messi yavuye mu mugwi wa Barcelona agiye gukinira he, ariko tubamenyesha yuko umugwi cyangwa se ekipi ya La Liga igiye guhahombera amahera menshi cyane, kuko uravye Messi kuva muri Barcelona hamwe na Cristiano Ronaldo kuva muri Real Madrid, izi zari El Clasico, zari El Clasico zikomeye cyane abantu benshi bari bakurikirana, n'imikino yinjiza amahera menshi cyane muri La Liga. Reka turindire turabe aho vya Messi bigiye guherera, umugwi ugiye kumwakira n'ubuhe, eka bamwe bata amahigwe kuri Paris Saint-Germain n'abandi bakata amahigwe ku yindi migwi itandukanye. Reka turindire hama Isaac TV tuzoyibashikiriza. Je nitwa Isaac Classic, gira subscribe, like na share, guruba na nironka stories zose zigezweho.
Isaac TV.